iyo ari kugenda gake abandi nabo imodoka ziba ziguruka